shaka adugiyo asimaate nange iskiyo kuma gaba hargeysa
alankay ku suudan barti lagu gardaajiyo roi kama gama seni
Dadkii sana, dadkii sana, wali ma kala guro.
Oh.